INumeri isahluko samashumi amabini anesithathu. Wathi uBhileham kuBhalaki, "Ndakhele apha izibingelelo zibe sixhenxe, undimisele apha iinkunzi ezintsha zenkomo zibe sixhenxe, neenkunzi zezimvu zibe sixhenxe." Wenza ke uBhalaki njengoko wathethayo uBhileham. Bathi uBhalaki noBhileham benyusa kwisibingelelo ngesibingelelo inkunzi entsha yenkomo nenkunzi yemvu. Wathi uBhileham kuBhalaki, "Yima wena ngasedinini lakho elinyukayo, ndihambe mna, mhlawumbi uYehova woza kundihlangabeza, nelizwi asukuba endibonisa lona ndokuxelela ke." Waya eluqhayini. UThixo waqubisana noBhileham wathi yena kuye, "Ndilungise izibingelelo zasixhenxe, ndanyusa inkunzi entsha yenkomo nenkunzi yemvu kwisibingelelo ngesibingelelo." UYehova wabeka ilizwi emlonyeni kaBhileham wathi, "Buya uye kuBhalaki wenjenje ukuthetha." Wabuya waya ke kuye, nanko emi ngasedinini lakhe elinyukayo, yena nabathetheli bonke bakwaMowabi. Wasusela ngomzekeliso wakhe wathi, "UBhalaki ukumkani wamaMowabi undithabathe kwaAram ezintabeni zasempumalanga esithi, yiza undiqalekisele uYakobi, yiza ubhavumele uSirayeli. Ndothini na ukuqalekisa angamqalekisiyo uThixo? Ndothini na ukubhavumela angambhavumeliyo uYehova? Ngokuba ndisencotsheni yamawa, ndiyambona, ndisezindulini, ndibonisela yena. Yabona, ngabantu abahlala bodwa, ababalelwa phakathi kwazo iintlanga. Kubani na ongalubalayo uthuli lakwaYakobi, nesahlulo sesine sakwaSirayeli ngokwenani? Umphefumlo wam mawufe ukufa kwabathetye, ukuphela kwam kube njengokwabo." Wathi uBhalaki kuBhileham, "Yintoni na le nto undenze yona? Ndikuthabathele ukuba uziqalekise iintshaba zam, nanku amana ukuzisikelela." Waphendula yena wathi, "Oko akubekileyo uYehova emlonyeni wam, mandingakugcini na ndikuthethe?" Wathi uBhalaki kuye, "Khawuze siye ndaweni yimbi, apho uya kubabona. Wobona isiphelo sabo sodwa, ungababoni bonke bephela, undiqalekisele ke bona apho." Wamsa emhlabeni wababoniseli, encotsheni yePisga. Wakha izibingelelo ezisixhenxe, wenyusa inkunzi entsha yenkomo nenkunzi yemvu kwisibingelelo ngesibingelelo. Wathi kuBhalaki, "Yenjenje ukuma ngasedinini lakho elinyukayo, ndenjenje mna ukuhlangabeza uYehova." UYehova waqubisana noBhileham, wabeka ilizwi emlonyeni wakhe. Wathi, "Buya uye kuBhalaki wenjenje ukuthetha." Wafika ke kuye, nanko emi ngasedinini lakhe elinyukayo, nabathetheli bakwaMowabi benaye. Wathi uBhalaki kuye, "Uthethe ntoni na uYehova?" Wasusela ngomzekeliso wakhe wathi, "Suka ume, Bhalaki, uve. Ndibekele indlebe, nyana kaTsipore, uThixo akamntu ukuba athethe amanga, akanyana waluntu ukuba azohlwaye. Etshilo nje yena akayikwenza na, ethethile nje akayikufeza na? Yabona, ndamkele ukusikelela, usikelele ke andinakukubuyisa. Akaboni butshinga kuYakobi, akaboni bubi kuSirayeli. UYehova uThixo wakhe unaye, ukuduma kokumkani kuphakathi kwakhe. UThixo umkhupha eYiputa, amendu akhe anjengawenqu. Akukho zihlabo ngoYakobi, akukho kuvumisa ngoSirayeli. Ngexesha elililo kuthethwa kuYakobi nakuSirayeli, into ayenzayo uThixo. Yabona, abantu besuka njengengonyamakazi, baziphakamisa njengengonyama induna. Abalali phantsi bade badle okuqwengiweyo, basele igazi labahlatyiweyo." Wathi uBhalaki kuBhileham, uze ungabisa baqalekisa, uze ungabisa basikelela. Waphendula uBileham wathi kubhalaki, bendingathethanga na kuwe ndathi, konke akuthethayo uYehova, ndiyakwenza kona. Wathi uBhalaki kuBileham, khawuze ndikuse ndawoni yimbi, mhlawumbi kolunga emehlweni kaThixo, ukuba undiqalekisele ke bona khona. UBhalaki wamsa ke uBileham encotsheni yePehore, ekhangele enkangala. Wathi uBileham kuBhalaki, ndakhele apha izibingelelo zibe sixhenxe, undimisele apha iinkunzi ezintsha zeenkomo zibe sixhenxe, neenkunzi zezimvu zibe sixhenxe. Wenza ke uBhalaki njengoko wathethayo uBileham, wenyusa kwisibingelelo ngesibingelelo inkunzi entsha yenkomo nenkunzi yemvu. Amen. INumeri, isahluko samashumi amabini anesine. Wabona uBileham ukuba kuhle emehlweni kaYehova ukumsikelela uSirayeli. Akaya kuhlangabeza zihlabo ngokwezinye izihlandlo. Wabubhekisa ubuso bakhe entlango. Waphakamisa amehlo akhe uBileham, wawabona amaSirayeli ehleli ngokwezizwe zawo, umoya kaThixo wamfikela. Wasusela ngomzekeliso wakhe wathi, utsho uBileham unyana kaBehore, itsho indoda ecinywe amehlo, utsho ova ukuthetha kukaThixo, owubonayo umbono wosomandla, isiwa phantsi etyhilwe amehlo. Azizintle ngako iintente zakho, Yakobi, neminqoba yakho, Sirayili. Zitwabulukile njengezihlambo, njengamasimi aphezu komlambo, njengemihlaba etyelwe nguYehova, njengemisedare ephezu kwamanzi. Aya kumpompoza amanzi emiphandeni yakhe, imbewu yakhe ingasemanzini amaninzi. Ukumkani wakhe makabe ngaphezulu ko-Agagi. Buziphakamise ubukumkani bakhe, uThixo umkhupha eyiphutha, amendu akhe anjengawenqu. Uya kuzidla iintlanga, ababandezeli bakhe. Awakhukhuze amathambo abo, abaphaluse ngeentolo zakhe. Waguqa wabuthuma njengengonyama, njengengonyamakazi ngubani na owomvusa. Mabasikelelwe abakusikelelayo, mabaqalekiswe abakuqalekisayo. Wavutha umsindo kaBhalaki kuBileham, wazityhwakraza izandla zakhe. Wathi uBhalaki kuBileham, ndikubizele ukuba uziqalekise iintshaba zam, nanku umana ukuzisikelela ezi zihlandlo zozithathu. Khwelela ngokunje uye endaweni yakho, bendithe ndokuzukisa kakhulu, uyabona uYehova ukuvimbile uzuko. Wathi uBileham kuBhalaki, bendingathethanga nakubathunywa bakho owabathumela kum ndisithi, angafanelana uBhalaki endinika indlu yakhe izele yisilivere negolide, andingekhe ndiwugqithe umlomo kaYehova, ndenze okulungileyo nokuba kokubi ukuphuma entliziyweni yam. Oko akuthethayo uYehova ndiyakwenza kona. Kaloku yabona ndiyahamba, ndiya ebantwini bakowethu. Yiza ndikutyele into abaya kuyenza aba bantu, kubantu bakho ngemihla yokugqibela. Wasusela ngomzekeliso wakhe wathi, utsho uBileham unyana kaBehore, itsho indoda ecinywe amehlo, utsho ova ukuthetha kukaThixo, wakwazi kosenyangweni, obona umbono wosomandla, isiwa phantsi etyhilwe amehlo. Ndiyayibona kungekhona ngoku, ndiyikhangele ingekufuphi, inkwenkwezi iphuma kwaYakobi, intonga ivela kwaSirayeli. Lwaphaluse amaMowabi emacaleni omabini, ibagombe bonke abengxolo, uEdom abelilifa uSeyire, iintshaba zakhe uSirayeli yena avelise amandla. Makehle uphuma kwaYakobi, atshabalalise abaseleyo emizini. Wawabona amaleki, wasusela ngomzekeliso wakhe wathi, ingqalo yeentlanga nguAmaleki, isiphelo sakhe sikukutshabalala. Wawabona amakeni, wasusela ngomzekeliso wakhe wathi, liqinile ikhaya lakho, indlu yakho imiswe eweni, kuba uKayini angatshayelwa yini na, ade uAsiriya akuthimbe. Wasusela ngomzekeliso wakhe wathi, yeah, azingubani na oya kubudla ubomi, akukumisa oko uThixo. Inqanawa zivela elunxwemeni lwamakiti, ziyamcinezela uAsiriya, ziyamcinezela uEbhere, naye woda tshabalale. Wesuka ke uBhileam wahamba wabuyela endaweni yakhe, naye uBhalaki wahamba ngendlela yakhe. Amen. INumeri, isahluko samashumi amabini anesihlanu. AmaSirayeli ahlala eShittim, baqala abantu bayenyuza neentombi zakwaMowabi, zababizela abantu emibingelelweni yoThixo bazo. Badla abantu, banqula uThixo bazo. AmaSirayeli azibandakanya ke noBhali Pehore, wavutha umsindo kaYehova kumaSirayeli. Wathi uYehova kuMoses, thabatha bonke abazintloko zabantu, ubabethelele abanetyala emnqamlezweni kuYehova phambi kwelanga, kubuyiswe ukuvutha komsindo kaYehova kumaSirayeli. Wathi uMoses kubagwebi bakwaSirayeli, bulalani elowo abantu bakhe abazibandakanyileyo noBhali Pehore. Kwabonakala ke indoda yakoonyana bakaSirayeli ifika isondeza kubazalwana bayo uMidiyanekazi emihlweni kaMoses nasemihlweni ebandla lonke loonyana bakaSirayeli ababelila emnyango wentente yokuhlangana. Wabona uPinehasi unyana kaElazare unyana kaAaron umbingeleli wesuka phakathi kwebandla wathabatha umkhonto ngesandla sakhe. Wayilandela indoda engumSirayeli waya egumbini wabahlaba amahlanza bobabini indoda engumSirayeli nenkazana leyo esiswini sayo. Sathintelwa ke isibetho koonyana bakaSirayeli abafayo ngesibetho baba ngamawaka amashumi amabini anamane. Wathetha uYehova kuMoses esithi, uPinehasi unyana kaElazare unyana kaAaron umbingeleli ububuyisile ubushushu bam koonyana bakaSirayeli ekukhweleteni kwakhe njengekhwele lam phakathi kwabo ukuze ndingabagqibi oonyana bakaSirayeli ngekhwele lam. Yithi ngoko, yabona, ndimnika umnqophiso wam woxolo ube ngumnqophiso wobubingeleli obungunaphakade kuye nakwimbewu yakhe emva kwakhe ngenxa yenokuba ebenekhwele ngoThixo wakhe. Wabacamagushela oonyana bakaSirayeli. Igama lendoda engumSirayeli leyo yahlatywayo yahlatywa noMidiyanekazi ibinguZimri unyana kaSalu inkulu yendlu yoyise kwaSimoni. Igama lenkazana leyo yahlatywayo ingumMidiyanekazi belinguKozibhi intombi kaTsure obeyintloko yezizwe zendlu yoyise kwaMidiyani. Wathetha uYehova kuMoses esithi, wabandezeleni amaMidiyani niwaxabele ngokuba wona anibandezele ngamayelenqe awo abewenzile kuni ngenxa yendawo kaPehore nangenxa yendawo kaKozibhi intombi yenkulu yakwaMidiyani udade wabo owahlatywa ngomhla wesibetho ngenxa yendawo kaPehore. Amen.